Kua whakaaetia te tono a te kaunihera o te awa kairangi. Kia tukuna tonutia wāratau parahamuti ki roto i te mangawai o Waiwhetū. He mea whakaaetaua tono e te kaunihera ārohe o te whanganui ātara. Me te aha kei te pūmau tērā whakaaetanga mō te tekau mārima tau.
Mehe Whetū i te wai te pī ataata o te manga i te rā nei. He oi kakara whiu ana te marangai, ka ki puha puha ngā paipa, ā ko Waiwhetū te kāinga rua mo te parahamuti.
Of course it's not okay, but you know, what is their alternative in an emergency?
I whakaaetia e te kaunihera ārohe o te whanganui ātara, te tono a te kaunihera o te awa kairangi. Kia haere tonu ngā mahi tuku hamuti ki Waiwhetū mo te tekau mārima tau.
It would be ideal not to have these sorts of discharges to the Waiwhetū stream. However, in this particular case, they saw that it was unavoidable.
It is unacceptable, and we want to get that stream back to the state that it was.
Engari, ko te tau patu patu nui, kātahi anoa te awa kairangi kā utu i te 21 miriona tāra, kia whakapaipaihia a Waiwhetū. Au atu, he tuku hamuti tonu te hia hia.
It is contradictory. It's really a sort of a fire escape for the sewage to be dealt with.
Put my riri, my hoha, as a Maori person over in my left hand for the moment and wave my right hand and shake up the system.
Ko tētahi o ngā kaupapa here i utaina e te kaunihera ārohe ki runga o te awa kairangi, ko te tiaki i te hauora o tō rātau hapori Māori. E ai ki a karapuke tapu, kei reira pea te rongoā, arā ko te waiho mā te ture anō, te ture e āki, ki Ngikiriona, te karere.